Reka rero ndakuramutse wewe uri kurakurikirana ibiganiro vya GTV, reka ndakwifurize no kuroranirwa. Ushobora kuri kuradukurikirana ari mu gitondo ku murango cyangwa ku mugoroba, reka ndakwifurize kumeregwa neza. Uno munsi muri GTV dufise umutumire adasanzwe nkuko mubizi ku muryango w'aba Islam. Reka tubifurize amafunguro meza kuko reka arabandanya, ariko kandi turabona ari ku musozo vuba cyane ararangira, hanyuma bakaja mu minsi mikuru no vuga guserebura. Reka ndakivuge nkuko hamu no munsi muri kumwe na Elvis Nibitanga kuri kamera za GTV, ariko kandi ndi kumwe n'umutumire adasanzwe, ni shehe mukuru w'intara ya Gitega, aha mu ntara ya Gitega. Twamuronse uno munsi kuri televiziyo yacu kugira ngo tuyage abiri cyangwa atatu ku bijyanye n'ukwezi kweranda kwa Ramadan, ariko kandi yongera na tuyagire n'ibijyanye n'umunsi mukuru w'Eid mu gihe amafungo abarangiye. Kugira tubandanye, reka tumwakire muri studio zacu yongera anatwidondora. Turakuramukije shehe.
Ndabaramukije, murakaza neza.
Amakuru yanyu.
Amakuru turaho, ndabaramukije mwese n'abari ko radukurikira hafi.
Ego, uno munsi mwaduhaye umwanya kandi turabashimiye cyane, twabasanze aho mukorera kugira ngo tuyage abiratatu na rijya turi mu kwezi kweranda ku muryango w'abayisilamu. Mbega wo kwidondora bari ko radukurikirana.
Jewe ku mazina nitwa Sheikh Taha Al-Karim, nkaba mpagarariye ivugabutumwa rya Islamu mu ntara ya Gitega, mu yindi mvugo Sheikh mukuru w'intara ya Gitega.
Ego, nuko Sheikh mukuru uno munsi turabona turiko turarangiza ukwezi kweranda. Mbega muri make ukwezi kweranda kwa Ramadan ni iki kubakumva uko mu bisanzwe?
Icambere, Ramadan ni jambo ry'icarabu risigura Ramadan. Ramadan rikava mu jambo ry'icarabu rivuga gusha cyangwa guturira. Ukwezi kwa Ramadan rero guturira ivyaha vy'abemeramana ba Islam. Urazi ko mu mezi 12 y'umwaka umuntu aba yacumuriye Imana byinshi mu majambo no mu bikogwa. Iyo minsi rero 30 y'ukwezi kweranda kwa Ramadan kwaje kugira ngo umuntu ashobore kwihana no guturira ibyaha byiwe aba yarakoze mu kiringo cy'umwaka wose.
Nuko mu kwezi kweranda kwa Ramadan, mbega nkuko tuvyumvise gucyo kumara iminsi ingahe?
Ukwezi kwa Ramadan bivanye n'ikirangaminsi cya Kiisilamu. Murazi ko ibirangaminsi ku isi ari byinshi. Hari ikirangaminsi cy'Abaromani, hari icy'Abashinwa, hari icy'Abanyetiyopiya. Twebwe ikirangaminsi bita Hijri calendar canke ikirangaminsi cya Hijri. Ukwezi kwa Ramadan gushobora kumara iminsi 29 canke 30.
Ngira ngo cyo tubona ko uko bigenda kose hama hariho nta munsi uba uzwi neza ilaidi za kubera ko.
Oya, kubera yuko twebwe mu mategeko ya Islam ukwezi kwa Ramadan tugufunga tubonye ukwezi, tugafungura tubonye ukwezi. Ariko mu bihugu bibanyi canke mu bihugu bya Kiisilamu, tuvuge ku cicaro gikuru cy'ubwisilamu muri Arabia Saudite, bya bigenda juru satellite biramutse bibonye ukwezi, batubwira ati kuno munsi ukwezi kwabonetse tukazinduka twifungura, cyangwa ukwezi kwabonetse tukazinduka twifunga.
Nuko turi cyari mu bijyanye n'ukwezi kweranda kwa Ramadan, mbega muri uko kwezi inyungu zirimwo ni izihe?
Mu kwezi kweranda kwa Ramadan inyungu zikurimwo ni nyinshi, ariko twozigabura mu migwi itatu. Umugwi wa mbere ni inyungu z'umutima, inyungu z'umutima, inyungu z'ukwemera. Kubera yuko nkuko babivuga mu kirundi bazi yuko ukwemera ari banga ry'agatangaza
kabisa.
Kwifunga rero ni itegeko, ni itegeko nkuko Qur'an yabidutegetse ati mwategetswe kwifunga nkuko bategetswe ababanjirije namwe kwifunga mu ntumwa z'abahanuzi. Kwifunga rero canke kwisonzesha ni itegeko bahawe abayahudi, amoko menshi atandukanye, eka intumwa zose n'abahanuzi barahawe iri tegeko ryo kwisonzesha na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amahoro n'imigisha bisakare kuri we n'umuryango wiwe. Yahawe ubutumwa bwa Islam, nawe yarategetse kwisonzesha, n'abayisamu bose muri rusange barategetswe kwisonzesha. Kwisonzesha rero ukwezi kwa Ramadan ni itegeko ry'Imana bivanye n'abemera mana bo mu idini ya Islam ariko aho nyene mu nyungu zo kwemera mu nyungu za Islam nuko kwisonzesha bigutandukanya n'umupagani bigutandukanya n'umupagani hanyuma bikagutandukanya na babandi batemera amategeko ya Islam iyo ni nyungu ya mbere Ramadan ni itegeko ry'Imana akaba ari n'inkingi ya kane mu nkingi zigize ubwisilamu inyungu ya kabiri canke inyungu turonka mu nzira ya kabiri ni inyungu zikibano inyungu zikibano social effects mu kibano cacu harimo abishoboye mu buzima harimo nabana aho nyikora ukwezi kwera ndaroko Ramadan yo wisonzesha kukwigisha ibintu bibiri kwihangana no kwitanga kwihangana kutabira umukenyezi wawe kandi warawufite ubishobozi kwihangana ofisi ibyo warufungura ntubifungure kwihangana ntunywe warubishoboye kandi warufite uburenganzira ariko kwihangana uko kwihangana rero kukwigisha kukana gutoza kwihanganira abandi bari mu buzima bwo hasi mu buzima batishoboye bantaho nikora abakene wari wese azo kubwira ati arashonje amafunga ya Ramadan arakwereka icinzara isigura n'iki nza nawo nuko inzara iremereye uzokuririra inyota urazi agahinda k'inyota uzokuririra ubukene warabaye amasaha 12 buri munsi yo kwikenesha ukishira mu gahinda kubera Imana waundi rero ari mu bibazo bigutuma ushobora kumufasha bikoroheye inyungu ya gatatu ni inyungu canke ikindi cha kabiri n'ukwihangana ukwihangana kwihanganira ubuzima uri kurabamwo bwa buri munsi muri uku kwezi kw'iminsi 30 bikana gutuma wihanganira abandi kuko uri mu mafungo kirazira umbabarire mu kirundo bavuga ngo gushegura kirazira gushegura gushegura bikwicira amafungo kirazira gutukana kirazira gukankama kirazira kuvuga ibitaza ntibize ca nanone ikindi cyanyuma kikaza no kwinjira mu buzima bw'abantu na kamezu kuvuga guzwa Ramadan rero ikwigisha ingeso runtu ikwigusubiza muri ya mico yacu ikirundi ya mico yo kwitwara neza kuraba ivyi wawe ntoraba ivyi abandi ukavuga byiza bikenewe mu gihe utabifise ugaceceka inyungu ya nyuma ni inyungu ya magara meza healthy benefits cyangwa healthy effects inyungu za magara meza urazi ko umuntu apare digestive imara amezi 12 iri kiranwa iriko irajya ariko ro mu kwezi kwa Ramadan ukwezi kumwe gutuma estoma yawe iruhuka unwa ku masaha ukajya ku masaha za cholesterol zavuye mu mavuta ama bacteria yavuye mu byo umuntu anwa ama produce chimique umuntu aba yaranyoye cyangwa yarariye ukwezi kwa Ramadan ibyo byose kurabiturira umubiri ugasigara usukuye amaraso agasigara asukuye estoma ikaruhuka iminsi 30 ni nayo mpamvu bamwe mu babinonosoye mu magara meza baratubwira yuko hari hingwara inyuma y'amafunga ya Ramadan asanga umuntu yarakize kandi atazivuje kubera irya discipline aba yaragize mu kwezi kwiranda kwa Ramadan ko kwisonzesha
nuko turahejeje kumva inyungu ziri muri uko kwezi kweranda ko kwisonzesha aya namafungo amara ukwezi kose nibaza yuko uwari we wese aba yakurikije ugo rutonde izo nyungu ategerezwa kuzungukirako ariko rero hampande yaho mbega muri uko kwezi nyene ni nyifatizihe umuyisilamu akuye kugendera
icambere inyifato y'umwisilamu wari we wese hari inyifato zimuranga mu bihe bya misi yose hakabaho ni inyifato zimuranga mu kwezi kwa Ramadan Islam nka Islam yubakiye ku bintu bitanu uramba barira ndabivuga mu ndimi z'amahanga
ego
Islam yubakiye ku bintu bitanu peace unity tranquility equality and justice urugo bw'Islam peace amahoro kuyagwanira no kuyatangaza no kuyasanzaza ubumwe ubu turi muri Ramadan kumugoro bahageze gufungura nshobora gufungura hariho uwiriwe inzara yisonze zijya buze ibyo afungura ababanyi babandi twita ngo ni ba mayibobo banaho nikora bwa bumwe tubyerekana cyane muri Ramadan hakaba icagatatu tranquility ukwishira n'ukwizana ukisha n'ukwizana mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose muri Islam umwisamu wari we wese agomba kwishira akizana niyo mpamvu muri Ramadan heyo hageze ro mu mafungo aho umuntu rabafite ubwigenge bumukwiye ariko bukamubuza kujya mu byaha kubera ko yifunze bukamubuza gutukana bukamubuza gushegura bukamubuza kwambura iby'abandi bukamubuza kuvogera iby'abandi kandi bwa burenganzira yarabafite icyakane ikorites uburenganzira kuri bose uburenganzira kuri bose uburenganzira twese budukiye kuko imbere y'amategeko turangana n'imbere y'Imana turangana ariko ico turushanywa ni iki tukarushanywa amahigo y'ubuzima amahigo y'ubuzima ariko uburenganzira turabunganya igikundi imbere y'Imana turakingana icanyuma ni justice ubutungane ubutungane ukwezi kwa Ramadan kurashira umwisilamu wese ahakwiye kuja mwisa mwese akwiye kuja amafunga Ramadan ni yatwereka uwitonda ni yatwereka ubusara ni yatwereka igisuma ni yatwereka umushurasuzi amafunga Ramadan atwereka ubucamanza n'ubutungane kuwo ari we wese kwa kwa amafunga y'ukwezi kwa Ramadan ashira uwo ari we wese mu kibanza akwiye kujamo mugwera heza rero inyifato mu kwezi kwa Ramadan n'ubwitonzi kwicisha bugufi kwitanga gufasha abandi kuvuga make meza ashoboye no kumva kwa gahinda we ufise ariko gahinda mugenzi wawe nawe yogira
nuko ndabibutse mwe uko muradukurikirana ko turi kumwe na Sheikh mukuru ni Twaha Abdul Karim akaba ari umushehe mukuru mu ntara ya Gitega ariko aratuyagira ibi na beriya kubijanye n'ukwezi kweranda kwa Ramadan twahejeje kumva inyifato ziranga umwisilamu kabisa muri kuno kwezi kweranda ariko inyuma yaho ukwezi kweranda iyo kurangiye harakunze kuba imisi mikuru niyo bita Ilaidi canke Idil Fitri sinzi muri ugo rurimi nyene mbega muri make iyo Ilaidi ni nkigiki mu ndakivuze mu mvugo benshi basanzwe bamenyere sinzi ko ariko kivugo ariko ni kivugwa gute
Ilaidi ego wabishize mu giswahili canke mu kirundi ariko ni jambo gicara buri sigura it Eid ni anniversaire anniversaire ni kintu ngaruka mwaka
ego
ngaruka mwaka hanyuma mu bwisamu rero izi Eid izlaidi tuzifari zibiri ya mbere ni iyi tuzo shobora guhimbaza ejo canke hijya ejo Eid al-Fitri al-Fitri riva mu jambo iftar ni idi yo gufungura iftar na mafunguro abantu kwiyakira abantu bari bamaze iminsi 3 iminsi 30 bisonzesha uwo munsi rero abari umunsi w'amafunguro umunsi wo kunywa kujya no gutamba no gutarika gusabikana incuti n'ababanyi n'umuryango gufungura amafunguro twemerewe ni dini yacu gutamba intambo twemerewe ni dini yacu kunywa ibinyobwa bitayobe bitaboreza twemerewe ni dini yacu ekaidul fitri bisigura umunsi w'amafunguro ngaruka mwaka kuri babandi bashobye kwifunga ukwezi kweranda akora umunsi mukuru wo gufungura no kujya umunsi mukuru wo kwiyakira muri make
wo kwiyakira
idil adha nayo numunsi mukuru wo kubaga kubaga intama kwa kundi Aburahamu sekuru wabemera yashoboye kubikora nk'umuco canke nk'umugenzo ubwo na uwo nawo tuzosigura nitwahugera ko umunsi isango rijya abajyageze
ego nibaza ko tuzoronka uwo mwanya kugira ngo mudusigurire ibyo ariko ego ariko imbere yuko twashika ko uwo wundi munsi mukuru ushika hachi imisi ngana gute uvuye kuri amafungo y'ukwezi
na ameza abiri ameza abiri
nuko rero mbega iyo Ilaidi ihimbazwa gute
Ilaidi novuga ko ihimbazwa mu nzira nyinshi ariko nyamukuru twese ku isi yose abayisilamu hari ibyo duhurirako icya mbere nuko mu gitondo umuntu ari isukura nimba hari ibyo yomwa ku mubiri akabimwa akambara neza uburazi ko amasoko yose amaduka ama supermarket yuzuye abayisilamu bariko barasuma bariko baragura ibyo bazokwambara nibyo bazokoresha kuburyo hari nabandi ingo zisambuka yo ibyo gukoresha ku munsi rero cyangwa bitabonetse ariko kenshi ibice 99% ku ijana barabironga mu gitondo rero kare amasaha ya saa mbiri izuba rimaze guseruka twese tujya ku kibuga kubera gushimira Imana kwisenga no kwihimbaza hanyuma bemera Imana bagahabwa za nyigisho zo kwihangana kwihanganiranira kwitanga no gufashanya no kwitwara neza muri uwo munsi kwirinda icovogera umutekano w'uwariwe wese ko twese turi abarundi urundi nubwi wacu ngo munsi mukuru w'Eid nuko ari wese agomba kubungabunga umutekano wiwe n'umubanyi n'umutekano w'igihugu muri rusange tumaze kuva ku masengesho rero umwe wese abafise abatumira abatumira mu nzego za leta mu babanyi umwe wese abafite ubutumire abatumira nabo naho yatumiwe umunsi wose rero kuva tuve mu masengesho gushika izuba rirenge kuba rukwiyakira kuba rukwiyakira mu buryo butandukanye mu bibanza bitandukanye mu ngo zitandukanye n'abantu batandukanye mu buryo bwabo kuko uko twiyakira dufite imico itandukanye nkanje je navukiye mu Giswahili hari byo tugomba kujya kuri uwo munsi ntabwo ari buhaba nta myumba ati haba ariko haba bya byo kujya nyene zanjya ziribwa ku munsi w'Eid mu Giswahili nabandi n'abanyankore bakabikora uko abagande abatanzania abarabu bamwe bose nyuma y'amasengesho umwe wese yakira mu mico yiwe nivyo bakunda nivyo bamenyereye umunsi wose zuba ririnda rirenga abantu ari kujya kunywa no gutamba no kunezerwa
Nuko mbega muri cyo gihe ntabahora bashika ku rugero rwo kurenza
nta nyambi bura gahonzi nkuko bivuga mu kirundi kandi ntacera ngo de uko idini yacu Islam bidutegeka kuri uwo munsi niwo munsi umuntu agomba kwirinda gucumura gucumura gucumurira Imana yamuremye kuko agomba kwishimira kuri uwo munsi yashoboye kumuha ubuzima haraho abapfuye muri Ramadan haraho abafunzwe haraho abagize isanganya haraho abari muri koma haraho abatwawe n'ibigwara by'ibyaduka we rero kuba uwo munsi warawumaze iminsi 30 wisonzesha harageze ko Imana uza kwishimira usangire n'abandi byo waronse numunsi idina Islam iduhanura kanadutegeka kwirinda gucumura kuri kwirinda kurenza kurenza ku mana yakuremye no kurenza ku bandi ntagire uvogera mu burenganzira bwiwe mu mutekano w'abandi mu mutekano w'igihugu ntugire n'ibikorwa bigutwara mu buhumbu ibikorwa byo bigutwara mu buhumbu biraza ko mu kirundi birumvikana harimo akaboregwe n'ubushurashuzi ibyo tugomba kubyirinda kuri uwo munsi ariko no muri kwa gusangira n'abandi ntukore ibyo twe twita mu iwacu israf ntusesagure ntiwonone ubihe ababikwiye ibisigaye bize bifasha abandi babikeneye
yego nuko turiko turaraba mu gihe cy'Eid nivyo abavukiye mu Giswahili mwavuze ko mwavukiye mu Giswahili byukuri uri kurarengana urumva yuko nakamoto kahindutse abari umunsi kabisa wo guserebura hama turamaze kubona yuko ahenshi barahora bategura ibiteramo bitandukanye ibiteramo ariko ugacusanga hariho ibiteramo bimwe bimwe byoba biza vyitira yuko byateguwe n'abayislamu ivyo bintu muhora mubibona canke muhora mubikorerako
icambere na mbere ndeka muvandimwe umenyesha makuru ndakwibutsa ikintu kimwe
yego
kuba umwisilamu ni kimwe no kugendera ku mategeko y'ubwisilamu ni kindi ubwisilamu ni karanga muntu akabona amategeko amategeko mu bwisilamu tugenga ni kintu mu ndimi z'amahanga mwita tradition iwacu tucyita sunna umuntu kugendera kuri sunna imbere y'umwisilamu imbere yuko agira icyo akora n'icyo avuga tubanza kumubaza ikibazo iki yakoze kiri muri sunna kiri muri sunna turamufata mu mugongo tukagikurikiza tukagikora kitari muri sunna kitari mu migenzo yacu ico gihe citirirwa we yagikoze ico gihe citirirwa we yagikoze iyo kitari muri sunna abari kizanano igihushanye contraire ya sunna ni kizanano iyo ro mwidino zanyibizanano uburi kuracumura uburi kuracumura hageze kuryoherwa ubyitsa mu buratwemerera kuryoherwa ariko muri kwa kuryoherwa hari ibyo tutagomba kurenga abagabo n'abagore kwicarana abantu kwambara ubusa abantu kujya mu bibanza atari by'iwabo abantu kuboregwa kuryoherwa turavyemerewe mu buryo bwo bwose ariko sunna cyangwa imico ya kisilamu yaradushiriye aho tutagomba kurenga muri kwa kuryoherwa abo bandi rero babigira bakabyitira ubwisilamu n'ibyabizanano nakubwiye n'ibyabizanano nakubwiye ibyo byitirirwabo ku izina ryabo ntibyitirirwa sunna za islamu
ego urakoze cyane kuri icyo kintu duhaye ariko kuba ariko baradukurikirana bari mu muryango nakaguha kahe wobakeburira kubijyanye n'umunsi w'Eid ingene bazokwitwara
impanuro twotanga ni impanuro izambere n'iz'umutekano kuko umutekano mu giswahili twavuga ndiyo musingi niwo mushinge niwo mushinge ubuzima bwacu ubuzima bwawe ubwiwanje n'ubuzima bw'igihugu nayo masengesho nitwo yakora tamutekano dufise wa mutekano ro utangura kuri wewe kuri mugenzi wawe kumubanyi no kuri muri murundi na buri mwene gihugu ari muri iki gihugu cacu ikintu cambere no kubunga hose z'igihugu zikwiriye umutekano ica kabiri gusangira bya bindi bikeyi waronse ukabisangira nabandi ngo ofise byinshi ugasangira nababandi batabironse ica gatatu kwirinda kuvogera iby'abandi kwirinda kuvogera iby'abandi umuntu ntanezegwe arenge asange yarengeje aho atagomba kurenza mu kuvogera byandi twavuze umutekano n'uburenganzira bw'abandi no gusesagura hanyuma kwirinda ivyaha bito bito ni ivyaha bikomakomeye kuko ivyaha ari ivyaha bito bito ko turabantu gucumura n'ibisanzwe turabantu ariko hari na vyaha vyagahomera bunwa umuntu agomba kwirinda kuri uwo munsi wiraidi nimba yari ihanganye iminsi 30 ntiyonanirwa kwihangana
amasaha makeye
ego nuko ni Sheikh Mukuru Twa Abdul Karim aradubwiye ingene umujyango w'abislam ku munsi wiraidi bazokwigenze neza ntibarenge ku mategeko hama Sheikh tugushimira cyane kuri kano kanya waduhaye ariko kugira ngo kumbure turangize ikiganiro hariho nk'akandi kajambo twirengagije ushobora gukemurira umujyango w'abislam bari kwara dukurikirana
ico no vuga ngaruka kuri bya bintu bitanu
bya
bintu bitanu akubiye by'ubwislam ivyo byose ibyo bintu bitanu bikavyari jambo rimwe iterambere
kabisa
iterambere ese umwisilamu afsuruhe ruhare mu guteza imbere igihugu cyacu iki gihugu n'icyo wacu nta nabandi bazaza kugiteza imbere atari twebwe turabarundi urundi nubwi wacu nuko twebwe mu nyigisho zacu za misi yose mu masengesho ya misi yose mu bisabisho dusaba imana ni gute buri mwisilamu yogira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu hakabaho ukwishira ukwizana ubutungane uburenganzira kuri bose kuko naho twaremewe twebwe abanyafrika cyangwa abarundi kubaho nabi naho twaremewe gusonza naho twaremewe gukena ni gute twe kwigobotora ubukene ni gute twa kwigobotora ubujiji bamwe mu bana bacu ntibazi gusoma no kwandika bamwe mu bana bacu baracagenda tabira tubambaye bamwe muri bashiki bacu bacakora ubuzi bwo kwigurisha ukibarabara ese ni gute umwisilamu n'utari umwisilamu yogira uruhare mu iterambere ry'igihugu hanyuma ryaterambere umusaruro ukagaruka ku barundi bose no ku gihugu cyose cyacu dukunda cyane
nuko ako nakagohe Sheikh Twa Abdul Karim du tuvuniye nibaza yuko umumwe wese nakajyo kiwe ko guraba ahatumbereye ko vyukuri ivyo bintu biriko bigenda neza turangize re kiganiro cyacu tugushimira cyane
nayo ndabashimira cyane
murakoze kumbure ku munsi wiraidi tuzoronka kajyo
natwe kandi muranatumiwe ubutumire ku muislamu mwese muratumiwe imijyangiro uguruye
urakoze cyane
ibyo gusangira birahari byo gusangira ndidufite byinshi ariko ibyo gusangira birahari
nuko nakare duke yanira banka
murakoze cyane
murakoze cyane reka ndagushimire wari kuri dukurikirana kuri GTV twari kumwe na Sheikh Twa Abdul Karim ni kiganiro yaraduhaye kubijanye ni Ramadan akanatubwira ibijanye ni Laidi nibaze uko ibiganiro nk'ibi tuzobandanya tubikurikirana reka nshimire cyane wewe ariko radukurikirana Elvis nibitanga mwari kumwe ariko kandi ndakwizeye ko kino kiganiro cari gihagarariwe na Ive Irakoze reka tubashimire cyane aho muri hose tubandanye dukurikirana ibiganiro bica ku mbugazi wacu ndabwira ati mugira ibihe byiza.